Mega Great Sound Vuma FM, adult radio for the young at heart. Beautiful sound this morning. Umabongo Tipeta days are coming 18 minutes after 5. As Kichimensik Pegele, our verse of the day.
Verse of the day on Mega Grace Hour.
Every morning before you start your day, I make sure to nigeza ivesi lokalu songu ngoba a verse a day will always chase away the devil. And our verse of the day is found in the book of Luke chapter 11 verse 1. Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. Naba bafundi baka Jesu bazokhuluma no Jesu eintweni zonke ababona u Jesu kade ezenza sebehlale no Jesu isikhathi eside. Bambona uJesu enze imangaliso, bambona uJesu evusa abafile, babona uJesu eshintsha amanzi bayiwayini, babona uJesu evula amehlo impumputhe, bahamba noJesu, bambona uJesu ngelinye ilanga efica abafundi sebengenakho ukudla, wathatha izinkwa kumfana uJesu nofish nje abambalwa, wabaphinda-phinda kwandla amadoda awu 5,000. Bane experience noJesu ngelinye ilanga bambona ethulisa ulwandle. Babona imanga zenziwa uJesu behamba naye isikhathi sebehamba naso uJesu. Kodwa eintweni zonke abambona uJesu ezenza. Into abafuna ukuyifunda abafundi bathi Jesu sikubonile wenza imanga kodwa thina into esifuna kakhulu ukuthi usifundise ukuthandaza. Ngoba nansi into enamandla ngoba ngeke kulunge ukuthi senze imangaliso kodwa singathandazi. Ngoba make senze imangaliso kanti asithandazi nalezo zimangaliso siyozenza. Bathi abafundi thina asifune izimali kodwa sifundise ukuthandaza ngoba siyasabamba umthandazo nemali lesidingayo siya kuba nayo. Asifuni ukufuna izinto ezirong ngoba mange safuna ezinye izinto kanti asifune emthandazweni ngoba zonke izinto esidingayo iqale emthandazweni. Uma ungekho umthandazo ayikho into eyokwenzeka. Uma sifuna ukunqoba unqoba kwethu akukho kubani kodwa unqoba kwethu kusemthandazweni. Ngakho Jesu sifundise ukuthandaza. Teach us to pray. Ungasifundisi ukuthi izinhlanzi zibanjwa kanjani olwandle ngoba uma ungekho umthandazo kwa inhlanzi lezo ngeke ziyenze sense kithi. Kodwa into esifunayo sifundise ukuthandaza. Ngoba masike safunda ukuthandaza ayikho into esingeke sibe nayo ngoba yonke into esidingayo ikhona ngoba sithandazile. Into esithole singayithandazelanga leyo nto iyophela futhi iyophenduka ilwisane nathi ngoba siyithole singathandazanga. Kodwa zonke izinto esiyithole emthandazweni noma ngabe kuthiwa kufika isitho esifuna ukuyithatha ngoba siyithole emthandazweni. Asikhathazeki, asikhali ngoba siyazi zitholakale emthandazweni. Sifundise Nkosi ukuthandaza. Bonke abantu abaqala emthandazweni bayanqoba. Bonke abantu abaqala emthandazweni bayaphumelela. Ma ufuna ukunqoba, ma ufuna ukuhlula izinto empilweni, hamba emthandazweni ngoba emthandazweni la khona kunqotshwa khona. Teach us to pray. Umthandazo I lifestyle, aksiyoni event. Umthandazo aksiyoni into oyenza once ngosuku. Uthandaze ekseni uvuka, uthandaze ungene office, uthandaze uphume emsebenzini ngoba impilo iphilayo yomthandazo. Aksiyona I once off event ukuthi uthandaze ngoba usulala, but every day uthuhamba nje usho ushaya iconnection ukhulume noNkulunkulu ngoba awudingi ukuthi uzube wedwa ukuze uthandaze. Zihlukene nezinhlobo zomthandazo. Khona enye ebizwa nge-one word prayer. Uthandaza usho igama elilodwa nje kuphela kube umthandazo ophelele. Sifundise ukuthandaza ngoba abanye abantu abathandazi ngoba abazi ukuthi kumele bethandaze bethini nokuthi kuthandazwa kuthiweni. Ezinye izinto zimila inyakazi zimiswe ukuthi abathandazanga. Kufuneka abantu abazothandaza. Abanye bangene ezintweni ezirong. Abanye bamungele nemsebenzi ezirong kanti bayimungele bengathandazile. Teach us to pray. Abanye bavuke baya kuma interviews bafike bangaphumelela ngoba bavele baya khona bengathandazanga ngoba umthandazo unginikeza icovering. Ukwenza umthandazo ungene labo ngeke ungene khona kusho ukuthi ungene ngomthandazo kube yiwo ohamba phambili uvula umnyango noma ngabe kuthiwa bekuplanike ukuthi akufuneki wena kodwa ngoba uvuke wathandaza bese ulungisa zonke izinto zosuku lwakho noma ngabe bekukho into bezokushaya osukwini uvuka uthandaza uthi uNkulunkulu bese uNkulunkulu wakho akuhambele phambili kuthi noma bekukhona bebekuplanele namhlanje osukwini ukuthi bazokuqumba phansi bese uvuka uyathandaza. Umthandazo bese ugijima through the waves uvula indlela kwasihlongo sibi uqaqa amafinde beboshwe ngoba umthandazo unamandla. Teach us to pray. bashonjalo abafundi baka Jesu bathi uNkulunkulu sifundise ukuthandaza. Ngiyacela namhlanje uze enkosini. Kusasa ngizoqala ngikhuluma ukuthi uthandaza kanjani. Ngizokufundisa masiqala usuku kusasa ngiqhubeke ngaleli sonto lonke sifundise ukuthandaza uNkulunkulu. Ma uthandaza uqala kanjani emthandazweni ngoba amanye bathandaza. Sifundisa abanye bayathandaza bayibona imphulo umthandazo ngoba indlela abathandaza ngayo. Teach us to pray. This is our verse of the day, and throughout this week we are going to talk about prayer. Senze njani emthandazweni neinhlobonhlobo zomthandazo, siuthandaza kanjani. Share with us your verse on our Facebook page, Mega Grace on Vuma FM, 073-709-1991. Teach us to pray.